street party music. Yeah. Uzunkumbule napo kwenhlalo kwezinyakuthanda sithando sami uyithembale yami inhliziyo. Uzunkumbule napo kwenhlalo kwezinyakuthanda sithando sami uyithembale yami inhliziyo. So lonely baby wangishiya ngedwa. You my oxygen, I can't cope without ya. I will on my young hands and feel it better. I feel at home in your arms, baby. Uhlala engqondweni yami, girl. Ngiyakukhumbula ebusuku lemini. Wahamba nenhliziyo yami, baby. Angisakhona ukuthanda omunye umuntu. Uzungikhumbule lapho khona uhlala ukwazi ngiyakuthanda. Sithando sami uyithembale yami inhliziyo. Uzungikhumbule lapho khona uhlala ukwazi ngiyakuthanda. Sithando sami uyithembale yami inhliziyo. I miss all good times we spend together. Ukuxabana love it. That was funny yesterday, today, tomorrow and forever. So lose part of the season, spoon and jalo. I'll be happy to see you again, my line. I will let you know when the patchambula lali distance. With you, my woman, we will reach for greatness. For you, my baby, I can suppress to impress. Uzunkumbule lapho khona uhlala ukwazi ngiyakuthanda. Sithando sami uyithembale yami inhliziyo. Uzunkumbule lapho khona uhlala ukwazi ngiyakuthanda. Sithando sami uyithembale yami inhliziyo. So lonely baby wangishiya ngedwa. You my oxygen, I can't cope without ya. I will on my young hands and feel it better. I feel at home in your arms, baby. Uhlala engqondweni yami, girl. Ngiyakukhumbula ebusuku lemini. Wahamba nenhliziyo yami, baby. Angisakhona ukuthanda omunye umuntu. Uzungikhumbule lapho khona uhlala ukwazi ngiyakuthanda. Sithando sami uyithembale yami inhliziyo. Uzungikhumbule lapho khona uhlala ukwazi ngiyakuthanda. Sithando sami uyithembale yami inhliziyo. Uzungikhumbule lapho khona uhlala ukwazi ngiyakuthanda. Sithando sami uyithembale yami inhliziyo. Uzungikhumbule lapho khona uhlala ukwazi ngiyakuthanda. Sithando sami uyithembale yami inhliziyo. Lapho khona uhlala ukwazi ngiyakuthanda. Sithando sami uyithembale yami inhliziyo. Lapho khona uhlala ukwazi ngiyakuthanda. Sithando sami uyithembale yami inhliziyo.